Kei namu atu ana ki te pō, whakawhiwhi tohu riki o te motu, tokomaha ngā kaitākoro riki Māori, kua tau tapaina ki ngā whiringa whakamutunga mō ngā tohu nei. Ko ngā toki NRL, Jesse Bromwich, rawa ko Tohu Harris, kei roto i te whiringa whakamutunga mō te kaitākoro riki o te tau. Ko te mā iti iti miriona tāra nei, Joseph Tapine, tētahi, e whakataitai ana i te tohu whetū maiangi o te tau. Tai atu rā hoki kia Krystal Rota, kua tau tapahia nei ki te tohu kaitākoro riki wahine o te tau. E hari te mea ko te puhi kai ore ore anake o te riki ka whakamānawatia. Engari ko ngā pakiaka anō hoki, pērā ia Joseph, Jason Parata, kua pau nei te 36 tau ōna ki te karapu riki o Pikiao i roto o Rotorua. Anei a Tamati, Rimene-Sproat.
He ringarau pā kua tau tapatia mo tētahi o ngā tohu whakahirahira i te ao riki.
For a guy that just comes out for park footy and something on Tuesdays and Thursdays and Saturdays, yeah, very humble.
Kua te kaumau no taua Jason Parata e mahi ana ki te karapu riki o Pikiao, hei tū ao. Nā hakoa he uri no te Whanau-a-Apanui, no Ngāti Pāhauera, nā tōna wahine ia i whakatahuri atu ki te karapu nei.
Nowhere else you can go, you know, happy wife, happy life, so my wife's happy, I'm happy to be here.
Ko ia he tangata puke ngā rau. I ngā tau kua hori kua tū ia hei kaiako, hei kai āwhina, hei kai whakangungu, hei kai romiromi mō ngā tīma maha, tamariki mai, pakeke mai, wahine mai, tāne mai. Nā whai anō kua tau tapatia ki te tohu te tino kai tū ao ki te pōtuku tāonga riki.
And I've had a lot of comments from the boys about it's well deserved. I don't know if it's well deserved, but a couple of the boys have said I'm already a winner, so I'm happy with that.
Me te aha kua whakatū a Parata hei kaiako mo te tīma matua o Pikiao, mo te tau e kainamu mai nei, he tūranga hou mōna.
We've got a pretty staunch whānau and when we're not performing very well, they don't want to come down. But when we, you know, like say, to perform well is to bring the whānau back and that'll be the biggest, that's my biggest goal is to bring the whānau back to the field to watch us play.
Wai kā hua, wai kā tohu hei te pōtuku tāonga, o te mea nui mō Parata, he whakātu atu ki te hapori, ka tāia ngā mea katoa.
Well, it shows that, you know, someone that just does any little job that can be done, can be nominated and be in the same room as, you know, like these NRL stars that all these kids look up to, so hopefully they'll think, oh, you know, you just keep going or chipping away at it and eventually you'll get somewhere.
Ka tū te pōtuku tāonga hei te 20 o ngā rā o Kohitātea, ka tai atu a Parata me tōna wahine, te tangata i whakatō ai te aroha mo tēnei krapu ki roto ki āia. Tamati Rimene-Sproat, te karere.